time, the Angolani, baby. The Guid is on me, baby. Chili Jones and the Fonga. My hippie, one did you lend a day? Cabin a fake, baby. One go make a baby. But in Dimba, why? Godi Misa, go just on my homage. Simayo, my baby. Mafuda, Anji, baby. Ngamwana kani umwendi umva pano akutichije wasumva chizunguso ai chibwirigisi basi Palibe Vuto ndiza kukona kukusamala inde ndiza kwela treni ife tikafika kwanu baby chibwirigisi ndiza yankula kukupuzitsa chichewa komalelo fundo na manga. Palibe Vuto, ndiza kukona, kukusamala inde, ndiza kwela treni ife, tikafika kwanu baby, chibwidikisi, ndiza yankula, kukupuzitsa chichewa, komalelo fundo na manga, iwe ndiwe wanga baby. Trucky driver, wabira bira kunampura, andi unze jinsisi, furole umakala pafoni, posenda yambira, bondia, 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 mpaka foni kuduka, furole umane mavuto, kuyangula nandi manja, gari antu sangula, izindaro banazo. Pena nsanje imandikwila Truggy driver uyu Sazandi landa gaduna Dalimba ntima inde Palibe Vuto ndiza kukona kukusamala inde Ndiza kwela treni ife Tikafika kwanu baby Chibwidikisi ndiza yankula kukupuzitsa chichewa Komalelo fundo na manga Iwe ndiwe wanga baby. Palibe Vuto ndiza kukona kukusamala inde ndiza kwela treni ife tikafika kwanu baby chibwidikisi.